uzukholwe okushiwo uSmirnoff ngemoto kaNtencane. Sawubona, siyakubingelela, siyakwamukela futhi uma usuku lwakho lokuqala. Ngicela ushare, ukomente, uphinde usubscribe. Okhuluna konke, uma usubscribe ayikho imali yakho ehambayo, kodwa ke sisuke senzela ukuthi kube wena wokuqala uthole notification uma-ke sifaka ividiyo ehamba phambili ngaleso sikhathi. Ngenza kwethu isikhathi sokuthi sinivezele iy'ndaba ezimnandi nezimbi. Ngabakho uzokhumbula ukuthi uNtencane uke wathenga imoto. Bakhuluma abantu abaningi, bakhuluma abakuthandayo, kodwa-ke akaze akugqize qala lokho-ke. Kodwa uSmirnoff ulokhu ehambe njalo uNtencane ubeke eseyiphosta imoto wabafo wathi hawu seqalile uyakhuluma umabhebi njengamanje. Imoto kaNtencane uzokhumbula ukuthi-ke ukhuzane wayishilo wathi umasikandi wokuqala othenga imoto ekhulunyiswayo okwazi ukuthi uyitshele ukuthi ucela uthenzeni. Kanti-ke uSmirnoff ubesesivezela umbukiso kubhanyabhanya lapho khona-ke abeyicele ukuthi icela ishintshe nje umbala ngaphakathi. Hawu wasejabulisa wengane madoda-ke isewishintsha umbala. Kanti-ke imoto kaNtencane iyilolu hlobo othi uma ukhuluma nalo ikuphendule ebese yenza leyo nto. Nambukiso wakho ngaphandle kokumosha isikhathi, ngena kwethu, ngicela subscribe, ushare, uphinde comment, ebese uthokozela nayo ividiyo. Ngithanda ukubhubha.
Hello Mercedes,
how can I help?
Can you please change the ambient light color to red?
Okay, I'm changing the color.
Yaqala yaqala yaye yaye yaqala yagqithaza lento yaye yaye ibambe ividiyo ndoda.